bakunze b'ikiganiro kuziko ndabaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'aho umuntu wese aherereye kaza mu kiganiro kuziko mutegurirwa n'ishyirahamwe ry'urwaruka rajedes mukagishyikirizwa na donatien bogora umuhuzabikorwa muri rajedes. Twari tumaze iminsi tutabashikiza kino kiganiro kubera urugendo twariko turategura bari urugendo rwo kugendera ibibanza by'iratiro bimwe mu bibanza by'iratiro Burundi butunze aho twaramutse tugendera ikibanza c'iratiro ibiyaga byo mu ntara ya Kirundo arivyo Cohoha na Rwihinda bakunze kwitirira inyoni lakoze oiseau. Urugendo twarukoze kuva ku wa mungu igenekezo rya 20 turangiza ku munsi wa mbere igenekezo rya 21. Nicyo cyatumye nk'abashikiriza ikiganiro ku munsi wa mbere. None reka tubandanye muri rwa rukurikirane ibiganiro byo muri uku kwezi kwa Gitugutu aho turiko turabayagira muri bimwe mu bikorwa ishyirahamwe rya JDS risanzwe rirangura. Uno munsi ndabayagira ku gisata kigira kane arico gisata cyo kwinonora imitsi hamwe no gukingira ibidukikije tucita sport et environnement. Muri ico gisata mu bijyanye no kwinonora imitsi ubwa mbere twiweje ubukene igihugu gifise mu nkino mu migwi nserukira gihugu y'inkino zitandukanye harimo mu guserukira gihugu umupira w'amaguru, mu guserukira gihugu umupira w'amaboko, mu guserukira gihugu mu nkino za basketball, volleyball. Dusanga Burundi buracari inyuma uravye kuri klasima ya FIFA karaba kuri klasima ya FIBA ukaraba ku zindi klasima usanga Burundi buri inyuma. Rero cha turavuga ati reka dufashe mu gutegura abana bazovamwo abazohora baserukira igihugu mu nkino zitandukanye. Niyo twaciye dutangura n'iby'umupira w'amaguru turatanguza abana batoyi ba minimu kubigisha urukino rw'umupira w'amaguru kugira ngo ejo tuzoronke umugwi nserukira gihugu ukomeye kandi utsinda amahiganwa ku rwego rwa Afrika no ku rwego rw'isi harimwo abo twateguye. Rero uwo mugwi abo bana barahavuye barakura uno munsi rero turiko turamenyereza imigwi ishika kuri itatu umwe n'uw'abana batoyi minime hama abakuru babo kade hanyuma turafise n'abakina mu cicaro ca kane mu cicaro c'umupira w'amaguru mu Burundi. Murumva rero ko turiko turatera imbere twifuza ko abo mu cicaro ca kane bajya mu cicaro ca gatatu bakajya mu cicaro ca kabiri hama bakajya mu cicaro ca mbere ariho baba bafise amahirwe menshi yo gutorwamwo abaserukira igihugu mu nkino zitandukanye. Rero turiko turabikora kandi biriko biragenda neza mu bana batoye ba minimu turabakira n'ubu dusanzwe dukora imyimenyerezo ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Kibenga ku munsi wa mbere, kwa gatatu, kwa gatanu ku mugoroba hamwe no kwa gatandatu mu gatondo kandi bikorwa biriko bigenda neza mu mahiganwa abo dutegura bama byifatamo neza. Turafise kandi imipira umugwi w'umupira w'amaboko nawo nyene turafise umwo imigwi itatu imigwi ibiri y'abahungu n'umugwi w'abakobwa. Rero naho turipfuza ko abana bacu bamenya gukina umupira w'amaboko hama gutyo tukazorana mu mugwi serukira gihugu w'u Burundi uvyitwaramo neza kandi harimwo abo twateguye. Vuba twipfuza gutanguza imyimenyerezo mu mugwa wa Soccer Beach umupira w'amaguru kinigwa ku musenyi ku kiyaga kugira ngo naho dutegure kugira ngo dufashe ku Burundi bugira umugwi serukira gihugu uhambaye. Soccer Beach rero ni urukino rutaramenyerwa rwose rutarahurumbirwa uronke abarukina benshi ariko tuzobikora tuzogira kandi na volley beach naho nyine turonke mu gwiseruka y'igihugu muri ugo rukino rwa volley beach kandi bakomeye babishoboye rero nuko turiko turabyumvira intumbero yacu ni ugufasha kugira ngo imigwiseruka y'igihugu ironke abakinnyi babishoboye kandi bijunja n'igihagararo kandi batsinda hambavu yaho turakora ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije kuko ibidukikije nibwo buzima ibidukikije nibwo buzima bwacu bw'ejo tutabibungabunze ejo buraca tugahenebera kuko tutabyitayeho rero iyo tutitayeho ibidukikije nabyo biraheza ntibitwiteho amagara yacu agasinzikara urwaruka rero ni Burundi bw'uno munsi n'ubw'ejo tutegereza gufata iya mbere mu gukingira ibidukikije nico gituma mboneyeho n'akaryo ko kubatera kamu mwebwe mutwumviriza mwami mwitwararika kwitaho ibidukikije hamwe n'ibindi binyabuzima ntidupfe guta ahariho hose imicafu uri uhejeje kunywa amazi akaca afata agacupa yanyweremo agatamu ibarabara ibyo n'amakosa amasashe utahariho hose kwandagaza imicafu kutitaho isuku ryaho tubaye n'amakosa twijukire rero gutera ibiti abatwumviriza muri mu gihugu hagati murahamagara gutera ibiti imisozi yose mubona itambaye tuyambike tuitereko ibiti imisozi itariko imikobeko tuyiceko imikobeko hanyuma hambavu imikobeko tuatere ivyatsi ubona nanone kubu ubworozi ukogwa kizira ko uturutsa ngo uje kuragira kugahinga ugomba kurima ivyatsi imbere yo kurima ivyatsi uraca imikobeko ku musozi ama ku mpera z'imikobeko utere ivyo vyatsi bizoheza bikugirira akamaro mu kugaburira ibitungwa vyawe kandi bikugire n'akamaro mu gukinga inkukura kuri iyo misozi hama ibyo warimye biheze bitotahare kandi wongere uvyimbure atana bimwe vyagize isanganya y'inkukura rero tudukingiye ibidukikije tuzoba dukingiye amagara yacu dukingiye ibidukikije tuzoba kandi twihesheje iteka kandi tuzobaho dutekanye kubera ibidukikije navyo bitekanye nitwahungabanye ibidukikije amagara yacu azohungabana kandi tuzomererwa nabi rero tuhamagariwe gukingira ibidukikije duhamagariwe gusukura aho tubaye duhamagariwe gusukura ibisagara duhamagariwe kandi no kubungabunga ibinyabuzima byose kuko bidufitiye akamaro icyo nagituma rero turiko turategura kuzotunganya amatuta y'ibiti kugira ngo tuzobitere kuri ku nkombe z'inzuzi zica hano mu gisagara cya Bujumbura uhereye kuri z'inzuzi za Mugere Kizingwe Kanyosha Muha hamwe na Muha kugira ngo dufashe inzuzi ntizigume zirara mu banyagihugu ntizigume zisitagura inkombe rero naho hacu ho kugira uruhara twebwe la JDS ko tugomba kugira amatuta y'ibiti mega nawe witegeye gukora iki urashobora nawe kugira amatuta naho yo batanu naho yo bacumi ukarondera imbuto z'ibiti ugateramo hamukarabaho uja kugitera uzoba ufashije mu gukingira ibidukikije ngomba mpereheze rero ndabatera kamo ko gukora ko kwinonora imitsi iyo winonora imitsi uba uri kuranya umuti kunonora imitsi ni umuti gukingira ibidukikije nawo ni umuti iyo miti tuyinywere rimwe tuzoba twifashije kandi dufashije n'Uburundi n'Abarundi cyari ikiganiro ku ziko mutegurwanisha muri JDS mukagishyikirizwa na Donatien Bugora mpuzabikorwa mushyira muri JDS hari icubaza cyangwa wunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukatwakora kuri 99 563 Imana ibahezagire.